Mebehwɛ asade region policy for Africa at ma election yɛbɛyɛ on December 7th. Na mabehwɛ the Ebroni friend no scenario and I say something like a practice. Aye, yɛde yɛ akyerɛ sɛ sɛ biribi si a saa kwan wei so ɛna ɛbɛfa na yɛde asɔ saa adeɛ n'ano. Mewie mahwɛ ɔmo logistics anaasɛ ɔmo nneɛma a ɔmowɔ a ɔmo de bi bɛko atia bɔnefoɔ. Mewie a mehyia mmeranteɛ no mabaa no a ɛyɛ policefoɔ no a ɛwɔ asantema mu ha nyinaa na sɛ ɔmo wɔ challenge bi a not only in terms of their welfare but ɔmo challenge bi a ɔmo ma ɔmo ntumi mmɔ amanfoɔ ho ban ɛwɔ asantema mu a ɛbɛhwɛ na yɛsia no. Ɛno akyi mebaa sɛ me ne deɛ Ɔbroni frɛ no stakeholders anaasɛ partners of peace in the region a sɛ policefoɔ adwuma a yɛdi no aboafoɔ a nnipa a ɔmɔboa yɛ ma yɛtumi bɔ amanfoɔ ho ban. Already makɔ ma ahyia me ne nananom akasa mewɔ identify groups bi a mɛsɛ ahyia wɔ mɔ na me ne saa stakeholders yi adi nkita ho na mede ato wɔ mɔ anim sɛ obiara mmoa policefoɔ na yɛmmɔ yɛn ho ban na titiro yɛ mmeranteɛ ne yɛ mmabaa no sɛ maa mommfa wɔ mɔ ani nto basabasayɛ so wɔ abatoɔ bere no maa mo obiara nyisi wɔ mɔ mfa nyɛ basabasa ɛsiane sɛ mmera no ne bɛdi. Yeah, just a small fraction of what will happen on the day. So we say, it's been for your equipment in Amaha, it's been for strategy in Tudra. Yeah, it's been for a year. 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 Akadia, I'm here. Region Biawo, Akadia, you've been here. It's been for a month for a home by election day. And I'm going to say, baabi wɔ hɔ a na gaps bi wɔ mu na gaps na wɔ mu no yɛbɛ supply sana abatoɔ da naso. Go!